Hawu baby kanti uzoyovela nini ekhaya? Hey, isifiso sami ukuvela ku TV. Ngiyovela kini ukuthi kube nani. Uyazi ukuthi inhloso yami ukuthi ngicine ngivela ku TV. Futhi sekuzolunga. Kini ke sebezongibona, bazongibona ngivela lapha ku TV. Kusho i boyfriend yakho wahlangana nayo niyokwenza ama audition ozalo.